mapenzi ina wenyewe. Ndio maana makasali tunafatana nayo. Coach Lady Phyllis Anyango.
Nyange makalare ine mageni engi mana mama. Nyagi jen manyako ine madeni sheri. Singo kodi mami Kane wachako hera kodi nyarga gwengene waketo singo kodi mami Jose mbendo rambo nigirocho hera kagifuya fuya kimiriambo Nyajodongo nyagijeno mera nyagukutu bui yeirita Minashile ahero siepchunya tageno mamana Toine nyechna basnani ahero Toine nyechna basnani ahero Minashile ahero siep chunya tageno mamana To inengetna basnani ahero To inengetna basnani ahero Minashile ahero siep chunya tageno mamana
Charles Haya, Tina Resort. Wapi presente, Madam Linston Supi, Mama Sharona.
Chite kwa bedi epinywa goe mbaka mane watch Makasali ye akilongolo sani Awero wendo machunya duaro toto Ine chunya la mayoyo godo hani Wake me up aro tinge na heri mama Kendo ine pacha matiyo godo rembo Baby suit buta imiel koda Chete kwa bedi epinywa goe mbaka Babedi e piny mago e mbaka mane wach
Bas mama e roma moanda Oh, era la mageno da bolal kure mami Kikel ma hera ma chunya gombo, baby Totila ma ero edundo wanda Oh, chunya gombo hera mimi apile rembo Salia yudo era mana manyoga Ono ta yudo era mana manyoga Baby timia era mana gomboga Honey don't give me a era mana gomboga Oh ya jaduo taheri Oh rembo taheri Honey warite singo Single mama Nyajadu Rembo Ani
Edon Doktari Salamia Dr. Shem Rakewa